bet wabano sa pepepe na obuku na dani drew na okoto abana anko ba cement be ho ase asori nti yese ye mawo ento abano yefri ho na ye konsem fofro emu a na efri bram panimfo ye a wonom ehwe eye esutade ne fa ye me anyina mo ho de ho nsem so no eye ma bro so na obi ye na yirifo manfo bi be na wotwe me nsantem ne ye di ho nkom a na sabra mno ka said ye mankwa lo ye wo mepe na nanu matra nkonwa akache e wo framantem ye togbe kwasi nego ya wotoso ensia na wabo ye J.J Rawlings Foundation ni na na kunedu atima Rawlings abaso esan se wo mso de akade ahudu apia beche omanfo bia ensu yiri aka wo
togbe nego e chire mu se said ye omanpanyi dada wako ne nkre chire J.J Rawlings emma edi edom a wonum efri Foundation nimu enim ema wobeye manfoa enam akosombo sutade no so ama won ho akyere wonom adoye no ama won akoma ato won yempa se de manfo nyina enimu no se de manpanyi dada na manyi kankro eda na koma so no e yade senko wote ase a enka manfo yi a won ho akyere wonom no ne tie bia anko bekwa akosira wonom adomo a wonom efri ni foundation nimu no ya santoa ene amena ajiman Rawlings ene di wonom animu a na no ku ada obubobu someda ne di nkan wonom ekwa mantam honom a wode aniamma bi te se nnuro emu gari beans ebro ensio mosquito nets mattresses entadie ene aniamma afoforo bi ekwa ye manfo no executive director wada J.J Rawlings Foundation ano ya asantoa ajiman Rawlings echire mu se isan ato renchem ya ato manfo a wonom ewo mepe enu nti ene wonom aba anan a wakwa akosira wonom mamaga ajosireku a wotoso nan eye mepe traditional area ba ahema aniamma ekuyi edekoye wonom adoye no wadi tuja se wonom ani asopa